Thank you ukuthi ngitholele previous to tell my story.
Prize ikhalile manje impempe elamhlanje kusazoshuba. Shubile kumanzi phansi Korea via Japan.
Mina ngazi impi 3 hours. Uyayazi impi 3 hours. Kushaywa iphanga, kushaywa istina, kushaywa igoni. Endodazini wena waboshwa umncane ongaspems.
Yeah.
And uzoguga la ungeke bakukhiphe. Manje ujini nalibonde.
Ayi phuza ikofi kancane mkhulu.
Ashaywa lapho wonke. Nakulemi engashaywa. Ngithe ngaze ngaphola after 3 months ngiphuka imbambu ngise sonor vater.
Sahlangana le story. South Africa message ukuthi hey yini ngathi unamanga. Hey now uyasithunga. Siza nayo.
Nasengibambe lebhuni ngegoni la huda. La yeke ispanda ila.
So makati uSylvester la huda literally likakile ibhuni.
Hayi river.
Bo wole bitanyana, usilaze kule bitanyana.
E maximum.
Yeah.
Elokopo.
Elokopo.
Eh. 1993. February, I confirm and assess Sun City. Nase low cop, we are born. Sbusiso, engizwile ufuna ukungibamba ngiyaqala abantwana bami. Ngicela ungabambi mina, mawufuna imali, ungitshele. Tuma orange uyambona. Umbuze ke bese senza idrama ngabe nguyizo yizo.
Yeah.
Sorry, I want to cough.
Yeah.
Yeah, cough.
Yeah. Hey, Grootman, he's really Grootman. Mele, he got there. You're not sick to pay a lend on that.
Yeah, boy. Hi, good time.
Yeah.
Make cheese. Yeah, he flex. We are boy. It's Tina Lapu. I'm not manjanga kung shang skin. You should not say psuku. Aye. Uzukuse wenze kanje.
Danke siyabonga. Khumalo umphakathi wami, the company of legends, the scheme nation, the scheme of winners. If you are 18 years plus, ngicela na 18 years and older. It is very important for you to be 18 and older. Join in. Join Hollywood Bets now and get a 25 rand bonus plus 50 free spins. The promo code ibhale uskim. So if you want to unlock more bonuses, ngicela ukuthi ulandele the link on the comment section. Ibhale ukuthi SKWM yena lo ka skim. So tshela umngane wakho, tshela omunye umngane wakho ukuthi iHollywood Bets iembrace and endorse abo skim. Thank you, siyabonga. Amen. Ndiyakhe siyabonga. Asuka lahlala. Prize ikhalile manje impempe. Elamhlanje kusazoshuba. Shubile kumanzi phansi. Korea via Japan. Ngibethi Grootman. Lekhumbula leya nkulumo mabade esibuda ungitsheli lokho. Hey Vandag. Ngibethi last number. Uzosho sibuda ichaze Vandag uDavid. Why was so shiva uDavid angisavaya ngizangene bafethu. Yabona the way sinifaka ngakhona, you are in for a treat. This is Against the Wall, your favorite podcast. And ngiyabonga ukuthi bafethu, you are still showering us with your blessings and you are still with us. You know, through thick and thin. Ngiyazi ukuthi siloko siyaya, silale emaweni sisonke bafethu. Ngiyabonga uNkulunkulu anenze kahle, angenzele nina kahle. While no peace, you are trickling in ngesilungu, ama numbers ayakhula. Best friend, awuthi ka Sylvester Mavester Mufukeng. Namhlanje ngiphethe uBrasbuda. Awuthi yami, Grootman yami, I time is a senior citizen. 6-0. Jayam, hey, namhlanje ngiyasu unpacking tende. Awubabi ngelele dladleni. Sibonge nje ukuthi nawe ukhona Vandag.
Thank you ukuthi ngitholele previous to tell my story.
Yeah.
I'm prepared to khuluma. Mina nguSbusiso Khumalo.
Yeah.
Ngizalwe eMzimhlophe.
Yeah.
Ngikhulele eKasi. So I would like to start ngempilo yami size ngoba iescape yami noSylvester yokugcina kuma escape yami. So mina ngikhula eMzimhlophe, ngikhula phansi kwaMama Lilengoyi. If you know Lilengoyi lo waye emasha, 1956 bamashela amapasi. So at my early age I was a friend ye grandchild yakhe uNewo Ngoyi. So what happened then ngoba uMama Ngoyi at that time waye under house arrest.
Yeah.
Every day from endlini yakhe endlini esithube kuhlala kumama bhunu abheka ama movement akhe makaye drobheni mela yo report e police station ifaka reportanga uzovalelwa.
Yeah.
So ama movement akhe beka user thina. Njengana abantu abakrosayo mina nonawe ngoyi asiniki list besisa ku Dr. Motlana evocational. Ba cross ngeButswana bathathe uChrisana ba deploy abanye baye eBotswana bo Tanzania kanjalo. So leyo nto yangeza ne multiple chikal motivated umama ngoyi yangenza ukuthi ngizonda amabhunu. Ngoba ispirit abangifaka sona ukuthi senze amabhuni, government yamabhuni, apartheid regime and governable. That's where things started. Okay, along the way kube ngapha inkathi yasihlasela emzimhlophe. Ey, ngibona ukuthi emakuso ekhaya bangithathe bangise kumalume e-Orlando ema-53 Stradin sakamthetha. Ukhulele nalapho. Mangifike Orlando senginokuvakasha emzimhlophe sengine pressure impilo ayikho right sase lower primary mar sengenza la kubo standard 5 yabona ay first crime yami nginalento yokuzonda amabhuni indlala if you recall ngalesikhathi sethi safunda every Wednesday bekuba sports day stadium that was my first crime. Hey, stadium, ukuya kitchen, wakwenzwani, umistress, kuzi ikole is different.
Yeah.
Umistress ubeki peke la, e grandstand. Mina, sangi chasi in, ngosi in, tuan, ngena pansi kwa grandstand. Mangit na ipesi ubeki, anga chachi ipesi, iskoma so. Yey, nga kitchen, mizu abantwana beskolo. Maru nga ba shi. Yeah, wasi,
balo mkulu.
Baba shiya ngayo dabla pemfuleni lapha.
Yeah.
Ngaphumela esigangeni sengaproach izindle emzimhlophe.
Yeah.
Bekune dabla phethu masiphume Orlando Stadium. Ngene kanti umama lapho ungibonile.
Exactly.
Maba fika abatshela umfana walapha ngoba istrada same sesithu from a park in emzimhlophe. Bekungana park that day.
Yeah.
It was just a field of play.
Mm-hmm.
Ay. Ah mina ngobhari bami ngiyaka malume Orlando ngifike kamsethe sporting ngiyadubula
uyandaki lesikhathi
ayangisazi ngidubula utshwala ma ngiphuma ngiyayibona iveme ngoba yisem ray kamsethe angazi niks ngedanyana ah ngithi ngiyobuza amakhadi ukuthi afunani bathi asifuna wena ngifake iveme yes. Leyo case ke yangigweba 5 months.
Yeah.
Baye edladleni bakwatile bangeka beyine fine 500.
Yeah.
Bayi 500 I did. Ngoba benginabo 12 years.
Yeah.
Hayi after 2 weeks bangifine ngiphume. Mangibuya, hey. Abange bathi ekhaya nebuyele Orlando.
Yeah.
Hayi ngihlale kule. Mangifike Orlando I peer pressure yamagenge. Kune gangster bo tough guy Barabbas suna papa china sama uthas kauzela mabafika hey basigwajisa labantu bashaya igoni yeyini baphethe amaphanga abagwaza umngani wenu asaphela kuda 30 kungena le printer bathi wild geese bayasplanda abathinga senza ama wild geese savele sathatha lelo gama ngakusasa sakwata sayothi bekhona istory 16 bathi gapelepele kubayiswa amaphanga lapha bekuyi-R2 phanga bayo amaphanga ekushe
ngenza mistake istory sephanga chubeka
kubayo amajangili ayi kusasa bathi beze kwaba yimpenzini yemfet mina ngazi impi 3 hours uyayazi impi 3 hours kushaywa iphanga kushaywa istina kushaywa igoni mabake banipresse
banyaliwa non-stop. Hey, 3 hours.
Yaliwa non-stop. Man bona ukuthi sebayasipresse kube naleyo thwene plug hayi bayanye sipri. Nabo siyabagiji. Istina lapho namanje angakungishanga istina. Ngisho nasebusuku. Hayi. Uzokuse wenze kanje. Kunokusala isidumbu lapha seyivenile ayi makuye ayingibona ukuthi hayi le mpilo iyabheda lena mina akusilo muntu waleli ngithanda inyoko ngithunani ithi ngibuyele emzini ngibuyele emzini ma ngifika emzini kuthola amawuthi aginsayo lapha abochipa polo yiwo ama-role model yasekasi luckily i-uncle njengoba ngihlale Orlando iney'kari sengibekunokuncenda senyakwazi ukubhecesa. Hey ngwari Jason. Manga nginzenze ngazidlula lesi. Ngazi sibinde nginaso uyabona. Hey mara ngizijwayelanga. Plus bengagwajiki le ntwana ezinenkani yazi ngiphaphedi nje naso. Ayishaba. Hey one day bekhona enye iGrotman, same gas ka chip yami teach likasi yami. Inehond inokungalikhisi nanekani. Hey one day ngibushayile ngidawuthi ke ngingene la. Hey mangivula umnyango ivuliwe yona. Ngiphethe imankazi ngithi ignition ibe on. Oh ngistart ihorn. Hey ngazula la ila. Olandwe malonjanini. Hey ngibone nyashaya ikari mos no hi suka. Ngibuye ngibuyisele la kule jariti ngabo 4. Ngikani bayangibona kule jariti. Hey kusasa bangilanda endlini ukuthi ya wena uthithwe egoloyi wayihutlisa. Obama yabona ke mayengatshontsha sizibeka wena iphoyisa. Hey cabanga ithese enginayo sengikhuza abangani. Bebathi besithanda nokujava igesi yale Grootman ukuthi anisadlaleli la.
Yeah.
Ngizonipimpa phela bazime ngimoshile.
Yeah.
Ibe safe kanjani Grootman. Hayi sharp. One day ngithi ngejozi ngivala emakethe esidikidikini.
Yeah.
Hlangana nenye inhlosanyazi idonsa idologue ye-order ama-5E.
Yeah.
Ayi same age yam lo muntu. Ngithi wenzani? Atawuthi ngenzani? Asivaya sasazana. Hey ngimlandele. Kanti uye abakhazi la phela birthday uyosikisa isikhiye lokusmith. Ami nami ngiyabona abathathe nje 7 minutes. Ngiyazwa khwakhwe emuva khwakhwe. Hey bayabuya nesikhiye kudolog. Ayi sengihamba nale out. Angaze ngidrive ejoes. Sifike lapha angithi uyidonse ngada ku right idolog. Avule ku left. Angena jump angivulela ngene ku left na shayikar maka fike robotini ayamhlula le odi lo muntu nine metro lapha ni conduct car mara zange sinake athi uyakwazi ukudrive ngithi ya azwakala ngayi hayi and as jump nok jump uyahlanga ndangehla ngayisi yajinja ngitsozwa ngikhombisa indlela. Ay angikhombisi. Ah si Johnny Free. Ah ngajotanga istar. Yo. Yo ngiyovertake eyinyangele ekhasi. Siyemfulo, wasemfulo lo brawer. Siba bangani kanjalo
uyabona.
Hayi sengifuna iJoes, angazingena ikhasi. Mangivela emzini sengivela ngayo yonke into bengijava 626 doors. Abantu bama taxi ngibajavela. Kuyanyiwa, ikari engenayo angifuni ukuyibona.
Yeah.
Bengilala na trendle nami. Ungangipimpi nomphakathi. Ngoba yini uyazi mawuphatha inyoko.
Yeah.
Mabatirilaphile kuyafaka leyo inyama. Awuthengi zinku ukuthi hayi hambani siyothenga inyama. Wosani basinike lawo maphisi ababhalanise endlini. Umakhelwane mhlambe uyayithola into
nje.
That date bebangifrustana bazonda amabhuna abantu.
Yeah.
Hey makuya ngibona. Eh awu ngiqande hey 86 hey naku ngiyaqanda no ngekari ve is yo son man 6 years yo sengu 6 ay ay mangifika la ngida ngizoshunana angithi bayakhlatsa for iban i-card theft is a mini crime ilaba basipanayo different jobs waiter monitor mina bangenza iguga
yeah
mabangenza iguga chokuthi watcha soluda uzefu mthubeng udale leader ye PAC bafuna ukuko ngabaphakela hayi beze
bangaba yini Danyane
eSun City medium yes batolele dala abantu njengoba uMandela beka bangafuna ukuphuma yimbe ngibaphakela i PAC iziGhosta uzefu bamthatha ngo 3 ayo convince uMandela se Victor Foster njengoba yethu uzophuma kokugcina uMandela.
Angafuni ukuthi ushakazulu lendoda. Hey ubuya phela.
Athi hayi nithengisizwe. Yime bengivuka ngibeka i-troll bazenzele ngibamokolele nezinkingila. AmaXhosa ungagodla athanda isitambu phela. Nesitambu lapha mina ngithi uyazi ipolitiki benza igrozi phina abantu anyazi banekhishi engizozenzela ngama-biscuit ini. Ngabo 11 ngihambe ngiyo clean i-troll ngibuye ngibagayigawula. Maruzef bekahlala i-1 e-F with section yakhe. Usisulu ne pace bahlukanisa amakhulas uyabona then nabo hey bangimuthi nami uyangibonya ringa ngifuna ukulisa amabhuni siya plan ayangidinga lamathambo kumautola la wena ngibula ukuthi nje ngiphume sewangasekho Number one. Yeah. All right, say bona le. Yabona. All right, eng tola 89. Marinya tema eng tola. Nekebe ngos chole la pas eng kunze eng motivated. Yabona, tebe ngukuwanem. Ngeikara ya. Ngeng kunze ni minama. Amang vya ngapandle. Eng tola 89 December. Kushuti ngedle nyue. First week eng nyue. January first week as ingene kam roof. Yiti lava. Lai we spirit. Jeweler, hey, say bamba the jeweler. Chole ne sizethi la piano. Hey, ngiqali 88 uyayibona.
Yeah.
Hey, baby, as we banjo ama traffic na 88. Ay, hlanje staya sibangeneni bafela. Kusasa ayithiwe kufuneka enye siyobamba enye wholesalers e Cleveland.
Yeah.
Asinakazi. Never, asifuneni ivene hamba. Hey, hitlaba Hillbron. Uyazi Hillbron.
Ay, phuzi coffee kancane mkhulu. Hey, namhlanje kufudumele. Bame ngeenyawo. Eh, kambe bekuthi banibona behind the scenes kulama camera ayitrebe. Next time let's fake camera la mesh. Ibhekele ngaphambili kumaligend. Base you still tuned in. This is Against the Wall. Le podcast lokhu iba favorite bafethu. Sinoko siyakhula amunye ngamunye kancane kancane. Namhlanje ngiphethe the realtors, ngiphethe the content creators, amajida amakhona behind the scenes. Mhlawumbe ipho ngivala ngiyanithatha ngenifaka la. Sithi home kancane sithi ngqumqum bengisala uyithama nje ukuthi liphuze ngani coffee bafethu. These are South African stories, unfiltered, untold stories. So as sihleli la sizange edify no promote crime. Wena ke ungezi nge stories zakho bese uyasidiluta Grootman. Seniyakhuphuka manje nale epitori. Yeah,
epitori emasifika lapha engitshola ukuthi hey nayi hofu nayi 3000 ehofu. Hey, leyo kara kansi nomngane uhlala ePitori esihamba naye kwaba u-ashuzi wami yabo athi hayi man yayazi kamagistrate le ngithi yentanga manje iqopho adayi emani aye ema-ofisi athola i-ofisi kamagistrate akhuthuza ikhiya besizazi ikhiya zey'moto makade ayize ze-3000 c ayi asumka ayi nomantshingelani uphethe iphepha ubulawe edayiningi ovula igate ulivulile akalivalanga ubhizi ayi sitati kara siphuma utsheke ukuthi i-magistrate kukhona nge-3000 OJ ayi hlanya Orlando sifike ngakusasa ayi thiwa yasiyeni asibophane ngiphethe bani u-Orlawo Mdene ubhodeli Kruger Stop ukhuseni wasemiddlelands uDerek wasemzimhlophe usiphiwe bababiza amakati amnyama emiddlelands usiphiwe noMareka bebambiza usiphiwe mani ukhuseni si-6 nalo owase-Hillbron ayi siye ayi mfethu siyishaye masiceda ukuyishaya eyikerefula abafethu yilokujaha iy'meli batshele iy'meli iy'thekele ukuthi asiyabuya siyenkunzini bengake siboshwe bajaha ukugibe ngithi bafowethu la nibonile ngoba sithe siphuma yaphuma le bhari iphunyukile yathi asilandela sayikhomba ngegane yasibona singene i-freeway uyabona amajita azoshaya ikari fast ayi nami sengiqinile ayi mari sidlule i-speed trap ngedane masithi la i-deep roof Iker for ama traffic angakanana bohata ende bashile bona labo hata ngoba basiye ka sadlula ayi sesibadlula ngithi shaya ikare ku drive u driving hey buneli one libe ne plug lisuke emuva shukulisa idlule ngithi uyabo wenzani hey ngizwa ngathi uyayishintsha icala phansi kanti uyabrika lo le bhuni fike lime phambili lithi ngegani abrike lo mkani wethu hey maka brika lapha bathi makafika athi yena uyini uyisapota ye-pirates bathi uyahlanya basi eyi basikhiphe ngamagane ey'karini sesifaswa 2-2 lapho phansi basesha eyinye ukuba yaqova nawe yabona enye bayifake ey'khwameni labantu hawu bafike basifake 1-1 nenja emuva nenja emuva Brixton well Brixton awuyazi ke lapho ngithola 24 years kuleyo case
yes
mara ngalahle hofu mina ngine reason why ngilakha ngi awe ngeke ngagwetshe 6-9
yeah
i-magistrate angeke ithi sorry
yeah
sengigwetshiwe ngathi ayizoyishaya yona le 24 mina ngeke ngiyabaleka thatha i-decision ndayidakha yabo Hayi shabi travu.
So lakho magistrate baka ring.
Yeah nyazilaghela but nyaza angeke athi sorry senze wrong. Say say mele mina le. Kusekufuneka ukuthi ngisolve uyayibona. Hayi grand hayi bangise Sun City 6 months.
Yeah.
6 months ngidliwe i draft ultra maximum elo kopo.
Yeah.
Hayi mangifike lo kopo ayingihlanye kakhulu. Mangifika lapha iziboshwa zishaya imithetho. Yo. Azibagwaza abantu ama 26 anokulwa nejenazi nezinkambi nabantu abangawushayi ngathaya. Manje into engigwatisa kakhulu la amaphoyisa amawalamula. Hayi asikita nonke nabangashaya imithetho. Ama ayona uthola ukuthi sewadubule nabantu abayinocent. Ngathi mina nqono ngiphelele ebondweni manje ngenza njani?
Eish.
Ne yi kune club yeboxing.
Yeah.
Ithi ngijoin iboxing ngizojima. It was 90 lapho. Ayi ngijoined eboxing set.
Usase fresh lezo sika.
Hayi ngiyahlanya ngila ko 20 ngiyahlanya. Ayi ngijoin. Dabe ngijima nesparna party kasata mayiselo. Uchankwelo wase Midlands.
Yeah.
Nelinye time Xbox utamashi. Sekatakile no.
Yeah.
Ayi basitre. Besivuka ngoform
futhi.
Yeah. Ile skipping. Ile trot.
Ukaba ngifenzi nje.
Hayi ngiyasho ngibazongithola.
Ela ukeqile so start.
Ngi hayi ngispringbok mina ngikeqe ngiyathopha ukeqa. Bayaphimpana bona labantu nje kanjani. Ngiyabonga ngivaye ngachaya umthetho lana. Ngiyazijuta mina ngijuta.
Yeah.
Ngijime ngijime nalitsotsi. Ngayi kunehlapo. Kusho ukuthi masivuka ngo4 ngabo 7 bayavula banibali.
Yeah.
Nihambe niyophaka ukudla. Siyama kancane ke lapho. Ngabo 8 kujima amaklabu. Khohlwa ungakhohlwa leso sikhathi ngi-official si-owni Sundowns. Ngijolule sima ada mawazulesi. Elo kopu owni Sundowns.
Yeah.
So ngokuwazi u-active bami lesi angidonse. Azube zonke eklabini. Bangikhetha eklabini ukuthi ngiyoba yimemba ye-association. Angithi association bebathatha one member from emaklabu. Ngibe yimemba engizomela iklabu u-association. Kusho ukuthi after le gym after 8 ngena nama player ngibe ngiyaka ngabo 1-2 gym nama player sewayekile mangeka ngihluleka nokuhamba ngicwele itswayi ngike ngihlale 2 hours ngingakagesi ayi ngicabanga ukuthi la ngizohamba sengibheka imbobo manje ngiyazizwa ngithe like kitchen ayi ngingavaya yi ayi ngenza njalo ngine amba konje se kitchen
yeah
Edlo sayichendlo hay man consult senyaziyo uTheron ileza re terrorize spray dikdala zenza bogata
yeah
nami ngifunde ema emsakazweni emapiti ngiqale kuyibona le ukuga sesifrustana ngiqale ukujima naye ingijwayele bese ngithe ndoda yazini wena wabosha umncane ongaspems
yeah
and uzoguga nawo ngeke bakukhiphe manje ujini nalibonde
yeah
athi yesha manje ngoba wena Ngitne mina ngizobona ngena kanjani nginayi amba. Ngilandele sayitshene xashaya ekhishini. Ulihodi. Ngidathe ihoda ngithe yazi ngikwazi ukubona ngena ngokubona dathe
ihoda
ibhatch. Athe futhi long bonela uyangidina kulamala anginike iphey 1. Ayi ngishaye.
Shayihlani.
Ishaye beyidlazi. Kusasa mangithathi yoyo hayi futhi nyamqosha lo. Alethe amanye amaphe. Makathe ngithe ha plus ngine hamba khase kitchen. Adaya siye filing. Eh masifike vacho uziyaduma. Atilandi impahla zakho ngene ekitchen. Sesplena ke no Cheron. Kunama Air Force la izinja. Umloyi mkhulu kuma Air Force.
Yeah.
Umakhubela ifu yakhumbula lo wayezibophe elithule house ngama chain wabamba nomntwana kasisi wakhe eSun City afuna uthoko sihwale kusase eprima nginaye lapho ke sayenza lezinto uyabona ngina makumele okay kwenzakaleni kule chaweke sesifaka boma yimi umakhubela ubaba loyi use umakhubela Air Force ubaba loyi Air Force le useshi Air Force kube uPrince Masina mawumazi wase Alexander wayekwa uMandela graduate law kube uPrince
ubetha ama legend odwa la
eh bese kuba yilo Theron since wahamba that day namhlanje ay Lo uprince mdwadla kanjani akekhe kitchen.
Yeah.
Angithi uyazi eDanyane kune recreation.
Yeah.
I recreation ibaba sifake le TV.
Yeah.
Uyabo? Bese ngishaya ukuthi emajita lo muntu we recreation mshaye Terron kuze uprince imgayitha ke TV soyidlaliselwa uprince.
Yabo?
Avuma amokela angeke ngisho igama lakhe ubracket yabo waba amabhuna sala xabana naye masesambile yabo hayi sharp uprincess ene TV sharp angene basibale sharp uprince utola kanjani ukuphuma ngisivulelwa ngo tricks in
yeah
ukuthi sizoyenza umdoko ekitchen abayenza ama veggie bawatline ini uyabona siphoyisa lazinikisela sebusuku liyagada lisebenza ekitchen Malibona uPrince ngento egcinga uqasha izolo lona yabo limvulele asiphumeke belithanda ukuzidlalela ofisini lishayela ikofi abaye emabhodweni abo babuyeke le group siya plana nalibonda lana lingaka uyabona iwindo likuphi ay bafethu manje nalibona asithethe intafula ngitshela ama efforts ke manje nabafethu asambini umakhubela ngenzela umhlolo athi hayi sibu mina yilabantu babeboshwa abantu baza transferwa ngegada ngetrain baboshwa athi ngeke ngathi ngibaleka nomnye umuntu wathi uzojontsha imoto wahluleka ngithi ngiyakwazi ukujontsha mina masiphuma la half way house ngizojontsha imoto ay bashe Ngithi mind you that wonke ama erabaleka emaphosini sasala siyi-3 nalamadoda engihamba la.
Kubaleka abanikazi
kubaleka. Hayi eminyango ya. Njengoba ikishi ba sasala la eminyango bangena phakathi lapha. Ngatshela lawo ayithu ngathi bafethu wena noma uzodlalisa iTV. Mina nawe bayosipimpa labani bayasiqosha la ikishi nasabaleki. Manje ngiyanicela bafethu bambani itafula nilibeke. Hayi bangimamela ama out. Babamba itafula. UTerron ngimgcina lapho simbambela ngoba belenza sona kumele umunye abambe. Tulu Terron. Hey uprincess yabangisani sekhali alama sikenzi niki. Ungithukile manje tyosaboshwa la. Sesiyaphikisana
manje. Alama ikhaliswa yini manje?
Kuse khonta bayizwile record iyayibona
esana
or babona uTerron laphiyana ngoba sambona uhambile phela manje
sakajampile
ujampile angisimbambele istebhisi
esana
sekuyimi nalo siyaphikisana umnye mele abambele omunye ayigcina ngithi ayihamba mfite engimbambela sengiyiwani oh ngilibeke sona etafula engishelele ukuqala yo kuke kwaphuma nomloyi lo beka seplanini ngoba iselma uphuma lila uthukile uzise selini ngithi uyopimpa nomloyi ayingabuye kwesithunga libambi bona kona hey ungadlali ngiyapha ngaza ngisabona juice la bonke bambi sacina nada emuva izinja iground kune poso laphezulu
yeah
Hey mangifike ngase izinja ziyangigogoda ama razor fence ngithi tjuta angibedanga khona ngibedanga sibhamu ngithi ongabotshwa yingithuna la kuyazi uNkulunkulu uGrod
yo
amaphoyisa kusho ukuthi labe wa rounda so
yeah
asukile la ngikhona roundile ayinqondo ithi nengcono uyoboshwa egating uyabona
yeah
ngibuye sengizanga se gating mangifike egating kulo rhat uphethi gane bosini ungakhole ukuthi wazifihla lo rhat Uche ukuthi beli life yokhata nayo kunabantwana. Hey, ngishukushi fence da. Ngishukushi fence. Ngiyakuthi khona ozazongibawo. Hey, na ifence yavuneka. Hayi ngiphume. Angikaphume eDanyane. Hey, ngiye. La iphela conference ale medium ngehle. Ayikhane ngiba serious anyaba ke kongilandelayo. Joske uyazi Joske.
Ah, mfulu.
Ah, ngisabheki nebridge lapho. Ngifaka i-high tech emhlophe, ngifaka ama tracks uta blue. Angene manzini mawuthi golf course kyanyukela angeke ngaringane ngathi awuthi ngibone le fitness ngimanzi ayi ngithi mangithi yo approach ikota siyabogada kuphela igolf course nayi nje yasejele ingenzani la kisho ngasinda ngoba ngifaka ama tricks ngoba yeza le mayifika kimi iyazidlalela yona yajika yathi mayele ngathi friends ngaphuma kuyo mangithi engapproach izindlu zamaphoyisa mangithi kusho ukuthi strata isiganga mangithi ngena kule strata ngahlangana nayithu angiba wa deployile manje ayithu so angibheka nje ngawabheka wenzanga nix ay around them for a gang at least. When I scan, man, it was friends, his country, la manga puma peso like by young Bob. A price cop going to ban a wee don't sang a pants, his friends. I eating it don't sing a pants. And it don't sing poom. Mang puma lake and cool on cool. Nisa and gum yamanyan. A banya by a kale and has no good bus big ape to abuhata bankaga.
You.
Who should ban jang a dang lamin? Hai, dai fence uchanyana indlela yokhamba uchani yazi amapale phone kube isikontiri yazi ngayenzani la ngaya kule pale leli le phone lesi ngakhumula high tech angithi sengimanza ama tricks ngakhumula high tech ngayigoqa ngasigoqa ngepale gone ubuthongo ngiphapha mixini sengizwa abantu bahamba bayithu lapha baye emsebenzini bayakwereza ngithi na baba ntjo mangit nawa la maphoyisa mara bangibona ngithi utshane bungaka yabona ay mangithi angisekumele manje abasitholanga
yeah
abayongena bahambe bayogeza abachayisayo bayochayisa ay kuzi truck boys obathatha ngidawuna itoli yami ibalayishe bonke bahambe mangizokuma lapha opposite indlu lapha ay mangithi kune passport la hey kune golfa ngidanga ntjontshe one ay ngikene kulendle mangikena ngithi ngifuna itrada yokuyiphina ngithi yazi bese iphina nangetrada ay inqondo ithi ne la uzoboshela ikhate plus escape no ay ngiroundele endlu ngebacka mangifike ebacka kunabonda isigangu kuyale imikhukhu lephambili hayi ngiye khona mangizofika duze nemkhukhu naye awuthilele la indlalile juvage mqamelo yonkinto icamela ibhokathi amateki ngithi balibe bangibona ngalama trick suit yalo umuntu akangibonanga ngafika ngahlala phambi kwakhe ngadonsa ibhokathi ufake lama number lama hemba kudala amatarana bokuwana wakhumbula ngaqoka ibhokathi yakhe isize yami hey ihembe lakhe isize yami khona lama teka ngathi all star ama scotch ayibhal namasokisi ngadwadla ngashiya lezi ezami ngadawa uzothola ezi best akufani uyabona angisabuyele emuva ngilandela indlela manje
emkhukhwini
abenganyuka uma ngithi kulo muntu lo ngithole 30 something rand sengine transport ah sengimele i taxi ngiyazibona ezinye 2 trees ejet kusho ukuthi yimi bengibonakala ngama track suit uyabona asangibonze yangidlula hayi kuzi taxi ngemisi mangithi hayi abantwana bayithu ama passenger ngidawa inhlanhla ingilosi lezi ngikene sengcokola nabo ngibuza i price ey mara ngichukile ukuthi ngingafike Alex bangimele uyabona
yeah
ah mangifike Alex
uhlala Alex that time
hayi ngiyekazi ngiyole emzini Orlando ngine pri Alex abo codzini uyabona plus ama taxi la ayilahwaye ngahambi kwakuyi strike uyabo hayi ngiqabanga codzini ngiye mangifika ngimthole kanti une pri eyasezondi ibamba umntwana se Alex ilele kuye hayi sibunga wari uzokubeka igazi ageze lo mfu eyangikholwa ngishaya itiye kanje bangibhayela i20 angayishaya laqa kude ngivayile ultra show hayi okay sharp
bowule bitanyana usilaze kule bitanyana
e maximum elokopo
elokopo
1993 isemaphepheni 93 February ungayi confirma nase Sun City nase lokopo uyabona ah grand bangivela ngaphandle hey kune roof evelayo manje eish asina car ngithi bro am lo program engihlangana naye ushi 6 years medium selo ukop.
Yeah.
Aya sero asiyofuna imkari yokurof. Isis. Ah bangiphake la ijozi. Even daba paisa mapende. Mangiphina le kari ngithi hey naye awuthespana khona. Ithe wenzani ngithi awuyaphapha into zabelungi ikhiye yabona. Mangithi yavaka nti John Foster thathi iyabazi lo muntu la maphoyisa. Ey asikhombe ukuthi nabe bathi batshontsha imoto ey basikhece. Abasiphake la. Uyabona?
Yoyo.
Mabasiphaka ke. Hayi kuya back to Sun City. Bangilanda mina ke
Ngelokhulu.
I kahlele ngibhalise wrong name.
Yeah.
Abangibangilanda ngechuchu sengtregele emaselini. Abogada abafike bathi nawo umuntu esimazi. Uyayibo kanjalo ke. Ifike ke hof no prince sebamtholile ngaphandle. Sesiplane enyu thini. Phakathi maximum. Sapampiswa yini? Ekhona uthi esayifaka manje strekele ngoba ubru wami unohato Alexander nokumfaka ithumela amakhathini manje ucherwa gaye bekamncane uclever leya chief hayi leya cherisha iTesibusiso hayi ize visitor sengibathule mina abafana abajava igari iginsa ngelipakile ye bakhombe ngegana hayi sharp mfethu manje bhekana le moto ungangena ngayo wena laphakathi uyabona uyifake nje uyipake thina ngoba ijuring ngeke usibone lo khata lo bese umnika ikhathini uma umnika ikhathini inkazi azosinika siyazi ukuthi ikari khona siyayisusa uyabona eish sisamele leyo process izwe bathi uboshiwe lo mntwana ngale kari bamthatha yini lama hofangada yabhampa le hayi ngibona uthi hayi la ithinye sun city uyabona hore kidada hayi I plant of ngiplant elinye ibhunu wamani ngithi hayi angibalekanga mina lo muntu ungigay birthday lo why nyamazela unama case angibebe yebo bebalwisa iziboshwa
olungisa leya sakhe escape manje
escape angisava yona ngithi lo uye lo ngigay Christmas ngobe bashaya abantu mina ngiguga ngibona yonke into so ngi witness kulabantu so wangiphi Christmas wangivulela uyabona bathi ubufakazi ngithi ya hayi ungadlali ngami leso sikhathi ngilanda akho umuntu uzofakaza ngokushaya kwakho umuntu vele ngine case la bangishaya 19 bani banginike engine number bathi case number yonke le ikwafu costing khonwe ukuthi ngiring ivari ilo ijabheka bazokugaya 2-1 ma ungafuni singayi crash ngithi anginendaba ne 2-1
so yagibela le 22 iqala phansi
iyaqala phansi manje uyayibona anginendaba ne 2-1 ayini manje
24
anginendaba ne-Tshwane into engiyifunayo ukulwela ukuthi nge-Sun City ashapha hayi office summarize hayi naye mabatathi phela impilo yakhe isengozini bangamshaya nge-poison sunman sharp ngibuya ngale drive beyistelo likabasa boles bahamba kusasa ngibizwe ipikeni i-minister se-responde ukuthi ayakasuke lapho angizibuye nje i-manager ngithi nje i-minister manager khat man head of prison itaje lob more khan pakho khutes ngithi akuphunywa lapho balekile hayi kuseni kube njalo siye Sun City sonke medium p engifike lapha ngithi hayi angeke sihlale lapha masihlala thola upita konje ubani upita isibongo sakuzokutshela wase Orlando shakene emzimhlophe labe bangama gang crab angethi is my brothers shakene uLenato mambazo wasemndeni ungaphandle namanje uyabona ngithi ayasichaweni manje nithini bafethu siyachawa la but sharp ngithi mamelani uMatsaba ngelunch unokuba yi1 angithi uyazi mani spinner nesala ngaphandle jokuthi ama iboshu yi1 ugata ezinye zivalelwe mhlambe siyi 4-5 la ngaphandle kube yimi upita ngaphandle no nathi khona yenze ama life namanje ngathi usashizilori no nathi ngithi bafethu nina ngoba mina uzongisola lo muntu bekadlala isinuka niyambiza nithi visit maka yaphezulu niyambamba simvalele selini siyambopha siyajumpa sharp 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 hayi ngime ngasey tip since bambize visit ama bakhuphuka naye ngiyabona bambambi lo and ngibethi igona ngiqine ra 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 ngitaye bafethu pips matsapa mamela angilwi nawe silwa namabhunu ngigaya impempe angigaya impempe ikhiya sibesivula yasambe chuchu ah le u bless flex seyilale so sikhathi seyibekile imbede lapha ngase ebondweni lapha ngaku razor fence uyabona ila ngithi bless fasa lo khata yamfasa mfasa vulisele bangivulisele igoni ngithi hey bafethu ubani ofuna ukuhamba kulabantu abaselini hayi boshwa ze respond ngithi emfake phansi kombhede yaqhama lebhasi hayi u bless ayifake phansi kombhede uyabona skisa ayi si Hey, can be says straight. Gulage, stemas try to jump. You are born. Now, who had a person where things am land alone, or best begin a slandery car that PPM, meaning I say door. Not I lost am land up. Says, oh, I straight zigzag. Sibula, I know about Niggy can. Maba uzutya escape wa pambili. Bega chwe la chino koza. Nga uzwe off. Avele seka vela kwenye inside A section. Uyabose kuba I crossfire. Diswe mbo kutala so duble. A surrender and surrender. Beze. Uyaza bakchamseli mbo kwenye visit hours. Ayi baseshe bangshanga masho step. Basfage. Abo achuzi baba kadele. Mina bangse gate of prison. Figite when we are trooper when Nam Sanjin told it, Ubanubam poison it to him. He kills the latter leaping in jail. I lit it over, the bachel must beg it. Bas told the key. We have my cattle chewed, Gungan a tweety pumana. Yay! Yay! Tiamang Melway 60 show, Nalang and Bambi, you do. Abang shy, I'm fit. Bang shy. Madela in your chicken being favor, bailey clandy figure. They and men, and men's young bopper. Each yellow moon, la panushi, be they him come the nade in trim. Marabo bracket, yes, a buyer color is my maje, we are cool as you. But la butcher, I as escorted, acting escorted, bang says peddle. But bang's teacher done, you are born a man, Nebala, Liana bang shang a petter tin, you are born. Adusherebas of Shire, itingu escort a coolers, and escort in a lohata bang valet. At one far my short step foot, bang again shot. Isambi casing, leo casing car 4 years. John main moon to be
attempted, yeah.
Attempt. So sing a medium sick,
yeah.
Near I'm not
to go in the Mambella,
mamma, eh.
Yeah.
Yabo must fear up a yazzy good idea, you bambi, then, yeah, but. Ama au changi chede isbu ya numa festa. Nine nchiza mina.
Okanga nengala besi.
Ya, nine nchiza mina.
Hewan.
Nengi, niti hati shop, niti manje, niti aunga wari, niti fana nerofs, nga hamba. Maru anuse pomsel mina, ngusema selin.
Yeah.
Ngangena ranchani. Ayami, niti aunga wari. Nzozbo pisa ngeikata mina. Koni pule lfudi ipirada, peli telela ayo ya bono. Yeah. Meeting a dozen and kinds of good link park, the same to another. Nenzum sin, don't you? At the shop. Aye! As far, my little lang and ye at a paved section, ye may a patlin up. So, I ling born at Patu Fila Wednesday, little if I get a chase in your bon. Aye, this is a king. Yeah. This ain't Funuks or keeper then, shire right. I am shy right, good lady boy silent. Hey, said the bees a bank and bad of pimp, hey, back quite a king. Mora sang a bank who two, they are born. Bank father with a pom said about Sylvester. A selling lamb. Okay, down told him to beg a cut to Buya Guchawe.
Yeah.
A bang, I say, beg up at the poison apple, wapuma, segaboshi to blegit. Yabo, and I'm yams railum for it, son. Okay, gube imufusi, talang funa, nyam kwang mazna manjufa. I be in a plaque and I gube imufusu ulokus. Right in Kalama poison, mutiba fit, mkalugandi heater. Nene, kettela.
Yeah.
And it's among us is sucking it serious as chordi and nurs. And musenazo. Putting aksasa, Robas a samba Sunday, die of it. Kalugutum faded in a buffet, so pussy coffee. We hit a man boy lunch in us for the lens again, shadow day. But stay much of us no punk sharp. Blessing is a day when I'm a pang up.
It's a song on the story. It's a free message with the inner man. Now we are strong. He's an eye.
Yabo, aye, sharp. Neda abo hatava stopped by lunch. My by lunch in good office a coolers.
Yeah.
Yabo, but slanele coolers have a pool. Aye, sharp. Says so, the Marie Patla Bavule, Lomyang, oh, and
strong to a fridge, wifely.
Bye fully. He partly. Ah, la poge, we are born with him as kitchen cheese, I get munch. Good 9 inches of sugar and sharp chance. Nasi oak cup sham is key out, fully lap, I say. Need buffet to me 9 coons then. uyangizwa kumele phela masibamba labantu asikaphumi number 1 sizofa induku uyabona so siyabalanda labantu sibuya nabo sobavalela la ikhula silamo silokhi ikhula ukuthi size siphume basibaze mabazojumpisa siba sekho ayishap siye kupho esivalbe iphethe uyuma vestigan masifika komnyango bakhombe hey hey asilwi nani asambene ikhula siyami mamelani javas ayitasayatasaya bayena nje ikhula ngithi bafethi singajaha
masukumsindo waphansi
ha ekthulile akabonwa umuntu ningajaha bafini qala sibabopheni isikapa yimi ngaze ngagaya out ngathi ukapa ekhase beyisika ibhodi ukapa from leyo scene ngathi bavaseni ikapa ngishita hey baba fasa bafethi sharp ngitashuvayenike siphume sihambeke angithi ikhias gidi sifike ngaphansi sivale lo mnyango lo owezenke siyahle sase spiral and you move ukuthi sambe wosi kahle uyabona ewosi angikunalesi sliding to roller door ama ambulance bekuyichawe emnandi and umuntu osewosi uphathi master isikhias phethe siyasivula yonke iminyango Iflo bengizwana nomnyutheke nibathi ukhosi wase Frenagen hey best friend yami kusebenza yena and ngiyabe ngiyomemeza vele simbambe hey mangithi ukhosi awuzokhala ngizonde lo mntwana ngithi hayi bafethu ngeke ngiyanicela asebenzane visit lento asimelene umuntu oye visit mali vula lebhuni singene naye a frustana mouth well mawe visit abe bafaka iliphu nje uyabona ama ngithi naye nje twani o plus ekhilani ye visit hayi cabangi na hey dasbuda hola hola sesiyilandela iye lebhuni nje mali vula hey kwaba igani kuyoze mali yilalala lahlikhiya Sekagqubela emaccountini ngoba sasithe sithatha nalenyuka abayibhayisayo le. Mina sengibambe lebhuni ngegoni la ruta. La dayeke ispanda ila.
So makati uSylvester la ruta literally likathini ibhuni.
Hayi vari vari. Bengayeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyey abantu ngaphandle lihamba nge-XR6. That was my plan ukuthi ngiyothatha le car. Lakhe alikho phakathi lele. Yo uma ngithi naliza nabantu belingakaboni. Mali kuyabona umsindo. Nabantu base visit bayakhala. Ayi ngiphume mina ngilandele lona. Liphume nge-gate. Ngijike ema-ofisini libaleka lephuni. Ma ngibuya ngibathola la eminyango lolu uvulayo. Sekukhala ama-alamu nami ngi-confuse. Ngithi hey bafowethu, asibalekeni se-rugby field. Kunembobo lapha yamaphoyisa. Ayisiyo rugby field. Siphume. Ndabe sizobaleka utsho ukuthi Sunday iy'moto zikho. Uyayibona leyo nto. Ayi ngibona. Sithi nomoto singene endlini. Kula abavela khona shaya umavesta banyamalala amaphoyisa. Kwenzakaleni umthuthu nensimbi. Mina, mina novusa uvesta uhamba njengalala. Ngidaya simele umthuthu. Masimele umthuthu site yavela amabhunu. Kulawa kuthi sekhona wasigcina lapho umavesta. Waya. Thina sathi kungena kwenye indlu. Ayi sawagqwele ngiyabona azozitsheka ukuthi siphethe. Adubule ngithi aya sisarendeni siboshiwe. Baseke. Engashaywa la. Ngashaywa. Angazi negate engingene ngale jele. Ngoba ngaze ngazwelwa elinye ibhuni lathi ngena ebhuthini yami. Nangifake ebhuthi selibalwisa. Ayi sanesibuyele eDanyane. Masifika njengoba sivalele kuleli esivalele uhade lami. Basishayele bathukile nabo le bashayile basivalele ngechance igani nizothi ingene kanjani. Ngibuza lama out. Athi hey ngithi siyahamba phela. Mamelana uSylvester uhambile. Kumele sithi usikidnapile. Bathi sharp ama out.
Awungitsheli lokho. Uye usibuda lo.
Yeah. Uyabona isuka lapho kuba ngathi uye.
Uyabona.
Sithi hayi sharp akazinikisa ngithi ungaphandle.
Yeah.
Nini ngithi off. Mangiye off. Yimo okucala off okuhlangana no Sylvester e boys first appearance. Wangibuza dating futhi.
Ayisana.
Sorry, I want to cough.
Yeah.
May I cough?
Yeah. Grootman, his will, Grootman, mele, he kwehlele la 60 phela le ndoda le.
Yabo. Hayi, ngikukhani. Ngekhiphi. Hey, ngiflex. Uyabo. Angibuza umave, ngesikhathi bamdubulile ngithola nomlomboso uku wheelchair, uyanga bekabhema wana. We understand. Yes, but nithi yime ngikidnapile ngithi nemfwethu. Wena wenza 10 live plus so many years. Mina mele ngidole noma bangagaya 5
Yeah.
I show next kuwe. And mina bese ngiqeda nina mina phela. I'm due to be released. Uyayibona yonto. Athi hayi hayi sharp. Ngicela masihlangane nama out watshela ukuthi ungigaya 1000. Yabona wangigama 1000 ngithi hayi sharp. Zithi sekena parents wesigate kula siba nama out khona. Umthuthu novusi.
Yeah.
Mabafika hayi chance usima vesta ngiringile naye. Ngimgaya 1000 uthi nani nimgama 1000.
Yeah.
Ama uthi clever vume mara yabona manga yabona.
Yeah.
Ngoba dawazanga mgaya.
Yeah.
Nedama ngithi nayi prostitute izala emgodini ngithi ayi nayi lento. Kusho ukuthi lo mdakana sakhe ngithi. Yeah. And thina splantalo. Ngithi ma vesta thuka le prostitute. Awayithuka. Ngathi nayi tola. Uthema akaceda ukuyithuka. Yabona mina ngizenze isijuzana.
Yeah.
Ya seyangibiza esayidini yaza sesiyapi asiya siye ofisini nohata escort athi ngithe mina ngiyini mina athuka wena bengaba yini ungikidnapile lo muntu uyabona siyavele nimpress ya bang reminder eofisini daidah bayikholwa dada idingi ukuthi usikidnapile uyayithola yenzeke kanjani bro wami. You can now decide yourself ukuthi umuntu obekasaba ukubaleka ngabaleke maximum abaleke medium B. Mina bengiyispringbok ngingashaya imithetho Air Force abohata bebahafi protection figi Sun City ngakutshela bo captain but Sbusiso uyaqalapha leyo nto ngithi ngihambe ose medium B. Angithi ngifule hayi lese medium C medium B emile bebayihafa show. Lo captain wabhaka uthe uzibusiso bamba mebangitrekela kuhlanganisa nabantu. Waba silemo angibiza naye lo captain Sibusiso. Engizili ufuna ukungibamba ngiyaqala abantwana bami. Ngicela ungabambi mina mawufuna imali ungitshele. Ah bonke. Benginje mangathi akuna chelede ngiyawo uthi ushiye office naye ebank. Ayo draw angiphi imali. Ezip mfethu so yiko ngithi abantu
bele basikho chief
yebo so na into important ngithema ngiphuma ngoba iway yam is to fight the apartheid regime and to change the situation engizithole ngikuso I peer pressure ignorance ngizibona siya exist abantu nabaningi kuno ngiphumile nge-SKP la ngale. Mara Danyane ngifike ngageleza. Bengiyikhansela i-AIDS bengakajwayeleki. Uyayithola. Ngoba kuba nama-event ejele. Bewungatoli ungafundanga nge-AIDS ejele. Ngoba basaba ukuthi uzofakela abanye abantu. Uyabona. Bowudlula kithi kuqala. So ngafundiswa ikhulisa mina eyangaphandle istuche ukuthi sizo educator iboshwe ngabo ku sport njengoba ngikutshele lase Sun City benginvolve kuma association senza ama event uma orange uyambona
holy yeah
umbuze ke besenza i drama ngabe ngikuyizo yizo
yeah
senza i drama nabo ma orange ngibulawe ukuthi mayoyenziwa 2001 kumele ngitose bale Sun City bathi awukhama amaphoyisa wena ini ini yabo azange sakhona ukuphuma nyongena kuyizo yizo bekuyi project yethe Sun City leyo kwakumele siye nase France yobakhombisa ukuthi South Africa yenze kanjani ukuthi kungaliwa kuze iyayithola amabhuna abanomona uyayibona
mara sikhawuthekile iboshwa la because ngifuna sirephe kanje but now kunomuntu okhawuthekayo la baze bayamphina bekwenzakalani azala imali lo muntu bamhlahlele eDanyane
maningi ama accident engwazi abantu ababahlahlele don't recall show yipi
yabo enhliziyo
oh bengisesona orivater
yeah
mangisesona orivater besine clubs only pirates.
Yeah.
We are born. Mas only parents kunomi umfethu bengithi wayengithi umfethu ngoba waka Khumalo ubongani Khumalo.
Yeah.
So eDanyane kunokwenzani labantu bama gangster uthi ukuthi omunye 26. Nineni seka ya rapper uyo join in 28. We are born here. Bakunika death sentence labantu. So ubongani bekuyileso nokulwela abafana bayabalwela abafana. Bekuyileso squillery. Thina sazi siyodlala ngoba weekend besidlalela indoors ibhola during kulaba sisangaphandle yabo so like isadlele khona la ijarity sihlala la so useselini lo muntu uzo prepare ukuzongena egrounding kanti sebakhiphile inamba namba nathi sisangaphandle phela siyadlala ibhola yena bekay reserve uthiyo eish bangena bayi 3 eselini mabangena uZulu boy laba abanye wayengazi lo Zulu ngoba babemvalele next door yam futhi ekhulu kuthi after le murder yakhe mabafika uyazi mawulahlile abantu noma umthemba umuntu omunye wambamba ngapha omunye wambamba ngapha uZulu boy wafaka ijangili ke lapho uyabona wakhipha inhliziyo ke into ezinjalo uyabo thina siphaphama manje sikhala umuntu bekade ungena eselini ubisa namaphoyisa ayasaba wakulandi nje uyibhethe iZulu boy ijangili yakhe uthi uyoyinika head of prison angithi uyabo ukuthi ma ngingabanika amamba angishaba angibulalelayo uyabona akhuphuke nabo keke ayi bamshaye after sekanike head of prison bamfalele nami namanje angazi leyo case yaphelelana
bakathi uphina umuntu ukhipha inhliziyo ufuna kwenzane wenzana le nhliziyo
I cannot say ngoba kuninga abanye abanesibindi bayayidla abanye ugqalisa inombolo angithi makenze lento mhlambe izangibonise ngine experience noma ngingawushaya umthetho ngiphilile nabo umthetho mawuyi 28 ujoin up 28 number 1 ukuthi ube indoda kumele ushaye umese urecognizewa kanjalo and ukuba indoda baqala kubo psychine ube ucaptain uzoba ucornel uyayithola leyo nto so mawungashaya umese uzoba usisi kuma andise bakstukile phela uyengubeni uyolala nekhehle lindlula mina seliujenene uyabona iyasponsorwa nje manje ngoba bonke mawubuye visit u28 meli yoshiyela umadala unensanga unabafana abayi 80 akakhona nokubona akasakhona nokhamba kodwa uyo keep inamba namba
usavukelwa kodwa lomkhulu
hey ungazi mfethu hey cannot yangazi akhona bangithi siboshwa sigugile phela mawule usaya uyabona iyagugulula yayibona ini so zenzeka kanjalo lezinto so abantu ukuthi agwaze njengalo uZulu wangena emnqane waseManatala akasazi kuba akavisithwa akana life uyayibona yonto le ugwazela ukuthi ngoba usayitsheni ngoba ucaptain kusho ukuthi le life yasejele uyayinjoya that's where mawuhlakaniphile you cannot indulge yourself in twenes so wazi ukuthi bengizowingena mina lezinto if bengizothola i-degree ngithola umsebenzi ngaphandle ngoba most of them abayenza lezinto abaclean eDanyane uthola abafaka ama overall la ngaphandle kuyanyiwa abantu bomsha umthetho wempela ngaphandle abaseDurban Cape Town akudlalwa la nangaphandle bayayimisa into yabo mabathi abawu 26 ayawabamba ama SPV mari la ijoza hayi ready
ushaya umini yase Danyane
physically ngihlele 16 years
so kulobaleka ubuye obaleka ubuye
yiyo yonke manje
ama escape waka successful abengakhe
one
oh lokho nokubaleka waye
Africa ultra maximum
Maru balekeka ubanjwe kayi 2
kayi 2 yeah
is maba baba bamba umuntu athi uyabaleka punishment yakhona kahle kahle iba yini
uyabona le yam no Sylvester ngiphuka imbambu ngihambe so for 3 months head of prison beligida nasekhanda lami imbambu yakhatshwa ngayo yonke indlela ungabhoda la yiko noma uyenza you make sure ukuthi no mistake ngeboshwe usuke wazi ukuthi ngaboshwa la yo I may die uyabona so ngashaywa da program wonke nakule mi engashaywa ngithe ngaze ngaphola after 3 months ngiphuka imbambu ngise sonor vater
mara kunentetheshiswayo la Sylvester ukhulume ngokugapha uthi yena bekwilanga lokugcina wasitshela ukuthi efit kuyafana whether ngiyafo ngif mara ngeAfrica mara akulakaphe khona kwamampela into eniyenzayo mani manizwe irapper senivumelene ukuthi siyabaleka le plug le isukaphi what's the
yeah bro I mean tengayifaka jabo ma Vesta bekagapha kakhulu mina ngikaphi mina isuka mina ngine plug nano ukuthi ukukhula into mayikuwe mangenza into ngiyachuna njengoba ngithi ngangijava ikare ngangingalandeli
yeah
babeze mangithi mangeke iskimi silande mina kuda yasathola imali emotweni akusayenzeki
yayibona
so mina ngangenza ngeplug yami bro yabo ungalifuni ichele and then nani esh yabona inkunzi lento bengithatha nje ngenkunzi and nangani ukuthi mawenza into omeli wenze ngesikhathi esishort 2 minutes 3 minutes uphele endaweni so on my side uma Vesta is true hayi bekabhema wayemofile nangalelalanga kakhulu kabi lo yamngani wambeka ishaya amapilisi e 2000 isinayo uyayibona yonto so beka hyper mina bengingankawusi bro
so ilife yakho manje kuphi sesivala I mean une family nani mawubuye Danyane impilo benjani kushiya ushintsho lo benjani
hey it's difficult ngisizwa yini ukufunda ipatient engayifunda ngoba kwathi after the escape ngathatha idecision ukuthi angisabaleki eDanyane bazongikhipha uyangithola mfethu njengoba ngenza ama program ama event ngibe involved ngenza ama life skill ngigeleze project management nginayo ngaze ngayenza insiswa ne leadership ngenziswa u Mike Mandani for a politician as a sense ukuyenza leyo course varsity it's 100,000 it's 10 model so leyo nto yangifundisa ifana ne-social worker ufana ne-president ngoba wazi ngomqondo womuntu i-conscious subconscious i-stigma uku-accept a patient that thing yengakhile after this ukuthola ama-life skill ngafunda ukuthi yabona mangiyeke ukubaleka ngaphuma after 4 years awuthi ngibe patient ngacala ngazangathemba amaphosi kuthi babona uyathamba uyathamba sonwe ngafika e-central central ngafika ngathiwa ukuthi ama-activities awekho ngithole head of prison yalapha umnyama wayenami e-Sun City angasiye head of prison azange akhethwa ku-recreation wangithatha from lapha etra wathi nangomuntu ozowenza izinto wangisa kubanibiri unofumelwe uyambona ofumela ubengenza naye izinto-ke central ngimfundisa ngibiza bo-Dr. Mhinga nginomunye umfowethu uGodfrey Seolando sibiza bo-Nestamu abonana abo-Freddy Gwala ngicela ukudle pick and pay bo-Dr. Lavu kube i-event so
uyiphathe Ezra kahle kahle
pardon
uyiphathe Ezra angese babiza kanjalo recreation sports
and culture yeah uyabo
sekunama PMC mara no
yeah so ngithema ngiphuma ngaye emadwaleni bengibe bengimotivate emadwaleni everitas uyabona igele ngisaye eshumanga nga recruiter lapha sesavula iprogram ye athletic today sinomfana successful through that program use America uPrince ngaleyo project uyabona ngabuya futhi emadaleni when was it last year bengenza itransplanting yazi transplanting ugubu ukudlo organic uyabona so and the idea mfuthi kuyini bengifuna ukwenza ukuthi ngigayide abantwana kuma career guidance ngi baye bathume kwenziwe ifurniture yabo unfortunately ukuswela isponsor kumanje namanje ngime kanje ngithi man ngoba khona usisi engi close naye nawe uyafuna ukunceda but ufuna ukubona something uze wangiphiwe
nazi isponsor ke khuluma nazo that's how we wrap it up anything you request yakho awuyibize la sikhuluma le universe izobuya izo responda kithi Anything you very much.
Ngathi use universe umagogo ngiPNP 200 manje. Ngoba bona ini le legqozi le strength enginayo le commitment enginayo. So kwamanje ukuthi ingabi namanje sign a record of understanding the correctional service. But ama partners into ezibulaya ngiqala ukutshela abantu ama NGO ama company asarana abantu abazi ngemanagement. Abantu njengoba singathi sicela ok NGO manje elokushina akakwazi ukuthi ngiza la ku Skeem GP. Mhlambe ulaka siyimanager kasi next the day ezokuthi uza ku Skeem GP uzifuna lapha akafuneki lapha ezokuthi kunemali uyabona into kwangena i 500 sekafuna ukuyidla ukutshela ngeenkingi sekayakwata into engibulaya ema outini enginawo kunobe ngifuna ukulanda ama taxi mangi chance asikhipheni ekhwameni zethu siqalisa abantu finish. I thank you, ubabami, owamateksi ubaba Ndlovu, ongisizile, obeka ngixhasa kulezinto. Akasekho, late baba Ndlovu, uhambe last of last ten. Ubaba uyo wenza ukuthi till today ngangena ecrimini. Ngoba ngisavula i-feeding scheme khona enotrasekhe emakhalatini. Nice. Last year. Benginikwa uya nginike leyo 500 sithenge leyo mpupa amathambo siphakela abantwana uyabona. So mina angikwatanga ngidinwe yini la ma partner engithi ngizamana asizwana awekho amele imali kuqala mina ngifuna sicala into singayenza itheory.
Asibaphi number la bazokufonela la ubuza uSylvester bamthinta every day asibaphi number ekhaya. And then la bazokuthola khona bafuna ukukuxhasa la bakhona la last year inabaloyi mara sinama lawyer futhi kanti sinabo businessmen and women awubaphi number yakho.
Oh inamba yami is 073 075 4144 enye thini 072 enye naye enye 072 920 9988
Yeah, aye. Leg gramophone. Uyazi ukuthi uma ukhuluma ngeKelvinator. Yeah, umshintsho oyishintshayo. Lo umshintsho oyishintshayo umkhulu ukhunta khinde entanga kaShakazulu. Khulile ndoda ama fuse ashile. Mara manje wenza a positive change. Ufuna ukimpact the nation. So ngicela sibasize ke abantu abafana neGrootman. Hey, ngoba ngiyabona ukuthi eGrootman ngalobe ikhuluma inyudaba. Nawo ngiyabona ukuthi awifakazele straight. So igcwele inombolo kaSylvester sesizwile. Mhlaba wonke jikelele South Africa from me to you with love uThemba Lukhele. I'm signing off and I'm out. Keep well and stay blessed.
Oh, bese ngikhohle ukuthi abantu sibatshele. Uqhaso la silifuna khona baphela. Ngiregister Sbusiso Foundation.
Yeah.
Iyo le ngizame engakabi namic inama profile nje.
Yeah.
Into engizenzile izo zozithola.
Yeah.
Siqhubhe siye phambili.
Yeah.
Thank you very much.
Over and out. Sbusiso.